echichi na Chineke mere onwe ya mmadụ ịkpọpụta mmadụ ihe okiri ọ bụghị ọrụ mmadụ ịkwa ibube nke kwesịrị ụwa kọma chichichichi na usemu ụwa bịara n'elu ụwa ịzọpụta mụ na gị na Jesu Kristi bịara n'elu ụwa ịkpọpụta mụ na gị. Steve, you're running.